gukomera bazobaho kurondera nawe isi yose amasanganya mu isi yose bazoyumva mu mabarabara no mu birere bazoyumva inzamba yakabanye kuze bizokomera bazobaho kurondera nawe isi yose amasanganya mu isi yose bazoyumva Mabarabara no mu birere bazoyumva Akanyakuro kazobaho mukabanga bazoguruka barenga izuba tawizi Abisi basikangura batangare bavuge bati shengero yakuwe mwisi akanyakuro kazobaho mukabanga bazoguruka barenga izuba tawizi Abisi basikangura batangare bavuge bati shengero yakuwe mwisi
yo nibiki Nibiki byabaye? Mama ari hehe? Papa ari hehe? Mama, papa, mbebagiye he?
Ibi nibiki ga yewe? Ko mbuze umukenyezi wanje n'abana. None baruye hehe? Gitangaza. Mama SP, Jean-Pierre, ndababuze. Reka ngende ku murongozi wa korale. Ambwire ibyo ari byo. Amahoro murongozi wa korale.
Oya, reka kuvuga yuko n'umurongozi wa korale. Mama namubuze, papa namubuze.
None baroye hehe?
Sinzi.
Reka tugende kwa mwigisha turabe yuko yo tubwira ibyo ari byo.
Yego.
Nibiki bibaye gaye? Umuryango wanje wose uri hehe? Allo! Allo!
Allo!
Oui!
Ewe! Uri generous!
Yego!
Reka shanage ndakubwira ingorane zashikiye. Kuko je na byutse sanga abana banje nta numwe ari bo. Naronde naho bajya amahose n'ababuze. Sinzi yo bagiye.
Reka mugiye nokunganira nanjye ubwanyirize ngo ndikangura umushinga ntahe nabuze abana bose nababuze nakwaruye yayonka ndabuze uwo gutwaye
yo ubishengero n'iryo bajyagi
koko turasigaye kandi twaye abaririmbyi
vraiment c'est un événement très mystérieux donc nous devons mener une enquête à l'aide de nos appareils très modernes pour tirer une conclusion commençons à regarder dans les hautes montagnes dans les lacs Dans les rivières et dans les forêts. Vois-tu quelqu'un?
Non, je ne vois personne.
Because we don't find anything in the hills. Let's try in the air. Light in the moon and in the stars. Do you see some person?
There's no one. Yem, ibintu bibaye biratangaje. Ubwo simwe bavuga yuko Mesiya aza gutwara abakijijwe.
Nimba ari byo naho, reka tugure radio twumve icyo bivuga.
Ubu tugeze mu gihe cy'isaha 6:33 zo kumutaga hano muri studio ya radio Imburi. Ni umwanya wo kumviriza amakuru twabateguriye. Kuri mikoro muri kumwe na Isaac na Iraja mu buhinga bw'ivyuma Kahurwa Charles. Incamake y'amakuru turahera kuyavurwa hano iwacu. Mu gihugu cyose umutekano wahungabanye abantu babuze ababo, aho twagiye turabona uruja n'uruza rw'abantu barondera ababo bataramenyekana irengero ryabo. Turabwira n'ivyo nonekaye muri ako kajagari kabaye mu gihugu turabashira ku mayange avurwa mu yandi makungu I Tanzania, u Rwanda n'Ubufaransa. Mu gihugu cyose umutekano wahungabanye hani Bujumbura mu gitondo humvikanye amatelefone menshi menshi cyane. Abantu nka bose bakaba babaza ababo bakamanganya nk'ifu y'imijira. Aho twashoboye gushika hano mu gisagara nko mazone yose y'igisagara twashoboye kubona impanuka nyinshi zitigeze kubaho aho imiduga ishika 398 yagize impanuka nyinshi muri yo ikaba yasekanye iyindirwa mu manga iyindi seka ibiti n'imisozi iyindi yinjira mu mazu y'abantu hakaba hamaze gupfa abantu bari hagati y'4500 n'5000 ku kivugo cy'Ubujumbura bwato butatu bwasekanye hafa abantu 90 mu karere kacu naho hakaba hakorokeye indege zibiri imwe yakorokeye mu gisagara cyo mu Rumonge mu isoko ikaba yaciyitana abantu 2770 yindi yakorokeye mu kiyaga cha Tanganyika tukaba tutashoboye kumenya ibyayononokariyemo yongo tuikesha Marke Hakizimana.
Kumugwa mukuru wa komine Rumonge ibintu byabaye na gomera bunwa aho hari indege yakorokeye mu isoko ya Rumonge itana abantu 270 yini indege nayo yakorokeye mu kiyaga cha Tanganyika ku kivugo cyo mu Rumonge itana abarovyi bariko bararoba 194 muri quartier Swahili naho haravuga inkuru y'umugabo yavyutse asanga umucanca wiwe batari kumwe hari yindi nkuru yatangaje abantu aho hari umubyeyi yarajanye umwana wiwe kwa muganga agira ashike ku bitaro byo mu Rumonge yagiye yumva umugongo haremurutse agiye gukabakaba arabura umwana kwa musanze yicurikiriye yabuze yacira nayamira yibaza ica shika bwira se w'umwana yo yamushize twagerageje guca amashengera aho uravuga ijambo ry'Imana nko kumugara kwiteba no mu minago aho twasanze abantu bafite za bibiliya n'ibitabo by'indirimbo inzugi z'isengero nazo zugaye abakozi b'Imana nabo bababuze twabasanze bumiwe bishishitira bafise agahinda kenshi bajorewe tubabajije batubwiye ko ari byo babarigishijwe byashitse ko inzamba yakabanye zovuga misi yakajyana ishengero yari Marke Hakizimana ABP Rumonge
turabandanya no kubashikiriza ayavurwa mu yandi makungu I Tanzania haravurwa inkuru y'umuduga warutwaye abantu mu gikorane bari mu gushika urihisha amafaranga agize gutya asanga umuduga usigayemo abantu babiri mu bari bipakije urihisha amafaranga yacyatangura kwibaza ko babaciye mu madirisha bagatinya kuriha amaze gushika aho bari babajanye umushoferi mu konvoyeri baciye babata muri yompi babagiriza ko ari bo babanyuruje abo baririmbye mu Rwanda haravurwa inkuru y'umugabo yari ku ipikipiki mu gisagara cy'i Kigali aho bazabona ipikipiki yiteye mu bunywero bwari hafi yaho yarageze bararondera wari ko aragendesha nta niyambo mu Faransa no mu Bwongereza havurwa inkuru y'abahinga mu by'ibirere aho bazinduka baramurika mu birere ku kwezi kuzuba ku nyenyeri kuko aho bose bavuga ko hariyo ayandi masi ariko ntibashoboye kubona irengero ryabo mu gusozera ano makuru reka turangirize kuri aya makuru adushikiriye ubunyene bagenzi bacu bagerageje gutohoza hirya no hino basanze benshi mu bazimiye ari muri bamwe bahora biyita abakizwa mugenzi wacu yavuganye na pasiteri Rupfu ni Ndayuda niwe yavuze ko ivyo vyabaye vyari vyaravuzwe kuva kera n'uwitwa Yesu Kristo ngwe ngiye kwa data kubategurira hanyu nzogaruka kubajana wahondi namwe abariho muzoba murumva rero ko muhero rushayemwo hageza aho umwe wese yemanga ivyo yakoze imbere y'Imana amakuru twabateguriye akarukiye ngaha kuri mikro mari kumwe na Isaac Ntayiraja mu buhinga bw'ivyuma Charles Kaurwa murakoze
shengero y'Imana ibi mwumva si bikino gusa niko bizomera igihe inzamba yakabanye izovuga byari bikwiye ko mukwiye kwitegura ugategura ubugingo bwawe ukiriho kugira ngo inzamba yakabanga niyavuga n'udusigare kandi warumvise imburi murakoze
Ya, 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 ya kwenye ofisi yake shetani. Tangazo limeo nekana nihili, sababu yeye Yesu na waminifu wamemnyanganya nafasi mbinguni. Atafanya vita na waminifu ili apeleke wengi motoni. Endugu sikia jeshi la shetani.
Kanisani ndia zareni, jike Biblia pia na maombi. Mkiwa na imani kweli mtashinda. Shetana napigana nazo silaha zake, mwisho atalia.
Shauri usimfuate, malipizi yake ni ajabu,
ajabu.
Malipizi yake ni ya kutisha,
kutisha.
Kufungwa milele katika moto,
ndugu,
nina kushauri usimfuate.
Kwa kuile rezo kie kunanikwa,
joro Bambite vizi
Bizo kudunuza, izo kudunuza
Wanatuwa bari, hariku mose wimba wazuzo wa wae. Mukiza, w'imitima ni Yesu. bugingo ni Yesu Mukiza w'imitima ni Yesu Muri iki gihe tugeze mwarakwaye babaye benshi Muri iki gihe tugeze mwarakwaye babaye benshi Bagomba gukira icyasa sana kabatangira Bagomba gukira icyasa sana kabatangira
Thank you. shikana
Yeah.
bantu bamwe mbona nga baba
akurekeya satani kandi mwijuru yaraje kandi nazasubirayo giteze umuriro w'imazi baragowe
ari abantu bamwe mbona nga baba
akurekeya satani kandi mwijuru yaraje kandi nazasubirayo
Amabuye y'urubura
azoba komeretsa
Inzige z'imazi
zoba ranyagura
Amabuye y'urubura
azoba komeretsa
Inzige z'imazi
zoba ranyagura
Ikindi kiriko umuriro bari mu muriro bakoma amashyi Mana yacu tubabarire Ariko Imana izovugana nabo wewe wibagiye urakwibukije ubwo mugaruke cyangwa ubandanye ariko tuguhanura ugaruka amabuye y'urubura
azoba komeretsa
inzige z'imazi
zoba randagura
amabuye y'urubura
azoba komeretsa
Zingazi
Zora randa kura
Eka koko ekero amurwane zisa
Abajana mu magomba Abajana mu maganya
Yeah.
ijoro.